ebaleyanga akasana cabanga kwazi nolinda.
He awukwazi ulinda ntombazana ne? Zinye izinto afuna ndikufundise zona. Hlala phansi. Hlala phansi. Hlala phansi. So, as the executive wife,
yeah?
Oh, executive wife, ungandibiza umamkhulu ke baya. Oh, uthanda uthi executive wife. So ke mna nomyeni wam ke size nelist ye do's and don'ts for lo mtshato ukuze ke sokwazi uhlasana kakuhle until death do us part. So ke sisi ke iro yokuqala is that lo ngobam nge weekends na nge holidays na nge birthday yakhe and then wena uzamfumana ke ngolosibini okanye ngolosithathu.
Hey, how are you feeling?
I guess sisi xa ufuna yonke le nto isebenze ingathi ngumvala apha uvule apha. Oh, bendifika nina. Oh, for the good news. Yes, yeah. Xaniseqesheni ke nontombi ke hayi ke umqubeko kwakho kwakho ya
ke fine bafuna izinto esizenza ohlobo kuzofuneka sahlulelane kaloku ngeholiday ezinkulu njengeChristmas
yazi ndikhe ndacinga uba ziphi ii-privileges zam njenge-executive wife. So, Easter's Eve, New Year's Eve, Christmas.
But that's not fair.
Huh? Mm-hmm. Okay, ndiyayicinga ke ndiyayicinga. Wena uzamfumana ke nge-birthday yakho okanye i-birthday yabantwana. Ayikho fair lo hlobo.
Ugqibile mamkhulu.
Yazi enye into ne? Afakazile. Ndifuna ubhale yonke into ephepheni yaqonda umotivate ufake nemotivation anyana kanti nengephinye into endilibalayo budget ya ne-budget ufake khona phaa
hey ayizusebenza yonke le nonsense yabethu uyagula lo
ayi yase sifuna isebenza ingathi ngokuthobela imithetho yam small house ya kukwam la ngelibala ina hey nika